Mwami mwatu nkwagala mwami kirizambe mwami mwatu nkwagala mwami kirizambe
mchala nange nkwagala mchala nange nkwagala sikiriza nange mbewo amazima sikiriza nze nange
Kwa kasedali mwami nkwagala.